Ero kamano nyithi Nyasaye, an jakwath Godfrey Ouma Odoyo, jakwath Godfrey Ouma Odoyo yudo kanisa miluongo ni Achego SDA Church. Achego SDA Church yudore West Kanyada, Lokeson, Katuma Sub Lokeson. Kidwacho kwa Achego e yo makare, kiwuok gi dalawa Marodi, ibiro chopo Boot School Ngere, en katikati mar Miniambo to gi School Ngere. Ibaro on your right, king'ama dhi Sori, ibiro ridori matin, tibiro chopo e kanisa miluongo ni Achego. Achego SDA Church en kanisa maketo values maber e kor gweng' miluongo ni Achego, kendo miyo gweng' miluongo ni Achego nigi nying maber mari, nikech kanisa kanobedo established ka, onge weche maricho manyalo timore nikech ji ovalu gik matimore sana sana yor kanisa. Achego SDA Church dhi bedo gi kichene mokwongo, kendo odhi bedo kiche maratipo ahinya kako kiche mantiere e piny, kuma seren, kuma ber, kuma ntiere forestry ma samoro ok inyal yudo kuonde mamoko. Omiyo wakawo kinde makende mar gwelo oganda mawuok koni gi koni e kichewa mokwongo mar Achego SDA Church, uchopu ne gi wang'u kaka Nyasaye biro tiyo gi nyithinde. Ikruok marwa makare e kichewa ma Achego, wan gi welo mopogore opogore, kendo wedowa maduong' mabiro bedonwa kaka chief guest iluongo ni Evangelist Walter Kama. Evangelist Walter Kama en jayalo ma Nyasaye ogwedho ahinya gi weche mag wes, kendo wageno ni nyithi Nyasaye mabiro chopo e kicheno biro yudo gwedhruok makende kabiro kalo kuom Evangelist Walter Kama. Wan gi choirs bende mopogore opogore, ka choir wa namba achiel iluongo ni Koyore SDA Church Choir mawuok e dalawa ma Kenya Lake, kendo gibiro gwedhowa gi wende bende mopogore opogore nyithi Nyasaye. Akwaya wa mar ariyo iluongo ni Salem Gospel Ministries ma bende wuok Ranenfield e kanisa wa Mopapo. Nyithi Nyasaye go bende Nyasaye ogwedho e yo makende ka giloso wende mopogore opogore, kendo wageno ni kochopo tarik 30 nyaka tarik 6 mwabiro bede kodgi ka, to nyithi Nyasaye wabiro gwedhore gi wende mopogore opogore ka bende wuok kuom nyithi Nyasaye go. Kao kamano, erokamano.